Uyiphethe wenzani ngoku? Ile phone uyiphethe kabani?
Ebhuti usibothe uyamvictorizela.
Oh, uyamvictorizela?
Eh.
Oh.
Ungiveza ikhanda
ngifuna lapha labafana uzale labafana ingubo ngithethatha mbebe oyigodla ingubo akusebenzi kati
uthe
bamba ingubo kanje uthe bamba ingubo kanje
Zama.
Ah!
Masukhohlwe manje ngithi nanku lo mbani wayekhona. Ya.
That's the general up.
Hayi ndini. Oh, futhi umsebenzi. Hayi kule.
I'm going to go to the house.
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 I'm going to go to the top.
I'm going to go to the airport.
I'm going to go to the airport.
I'm going to go to the house. I match. 60 rand, you match.
So we fucking vet in a girl, it's all.
15% of vet,
I'll swear and get him better, man.
65.
Ha, hey, bafaka 10% 15% ngempela, ha.
Namehlo bathi hayi sisitishini.
Ngiyikhela ngkhona.
Amehlo.
Wathi abeke lapho umzamo. Sisitishini sikawubona amehlo ngkhona kanye.
Yaze the.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
We keep on asking, Zan. Tarish is cool.
I'm going to go to the hospital.
Hello?
Yeah. No,
camera
yeah, put this book.
Hmm? I don't know,
I'm okay.
Don't do it.
Hey, I'll tell you how to do it. No SMS at all, but
me number for no send.
I phone I'm doing cool.
I guess you took things in well.
Oh,
yeah,
yeah.
Hey, I'm going
Ezeli ngxaka wagula nayo tashla. Esikhumbaze.
Ali igagu lo linxela kodwa lishaya imaku.
Kukhona kuduka yokuzibona
ngicama kuyo. Ey amehlo, amehlo akhishwa ngithi. Hayi, asina mazwi. Awuna kunje impondo.
Ufiso angimazi kanjani ngeke yenze le nto hawu
hayi khumisa amehlo ngeke
ufuna inkulu
amehlo aqhunyi noma
aqhuma bese ivulekile la ngeke ukhumise le nje ugwaza kanje ha
Ngabe bafubabiza ngani bafole nto le le bayithinta la?
Yanikani stress lezi.
Bathini le nto?
Isiphongo nje.
Hawu, ngisho konke le yini?
Inhloko.
Oh. Ina lo kulisigisi esikhulu abafana bangapha.
Kuphi?
Abafana bangapha nje.
Ningathi mina ngasazi izonqatha sonke sisazi.
Ehhe, ikho ngibuzo ufuna ukwazi. Ngibuzo ngizokhuluma khuma ngekhanda abafana bangapha.
Ukhanda.
Ukhanda le mbuzi ngathi. Ehhe.
Kanti kuphi?
Etin, oh, just about 14. Ungabuye usenze ngabe hamba usenze nama sayiza abantu engabe ngisenza ngana bakithi. Ungakho le yahle bekufanele ukhiphe ecaleni nje buka libuka kanjani manje.
Azophuma nje.
Mbambele halal.
I think you're a boy. Kodwa ubingahluki kakhulu le.
Ithuwa
le. Yahlala imbuzi manje lento ka.
Hey izulu sinkinga masiphuze ngakusasa umlomo ngoba kubabeni inakho
sifo.
Lashisa manje sifo.
Sizalo ngemthethwa.
Ay awuhlukanise mfethu siyangishaya isiphetho la. Mbambele halal. Ushaba ukukhona ukhipha?
Baba, baba, baba. Baba, baba, baba.